Ke Thabiso Malatsi ba mtsi bang gagolo ba re ke Skapie, Skapie se dance. Ke former Kaizer Chiefs player and Bafana Bafana.
Ke na bantwana ba 4 intombazana and then uThabiso uyi twin.
Senone fika ka mo Kaizer Chiefs it was 250,000. Ana ke tsabile blind gagolo ka gore I was so happy. Family ka se a ba ofela nje. Di players tswa ngo reserve side. Ke ne le police ya teng. So ne re thola di 1,002 and then it's a go tlotsa maya screamer shabalala so go tlotla pobi. Ke nako se ke thola game time ga gona. And then ke nako ba tlo re no tshwantse re improve nyu ya gago. And then ke nako ba tlo mfa 10,000 personal sponsor ya ne ba nneletsa 45. Ya 45,000 rand. And then le di la parne ke di tshola mala obviously tshene every after 3 months tsantso ke ga sa di nna go khatsa di apa go squad team di collab o gare ba palla mo Africa tshora ba palla mo Africa and then re tshola di it was 20 and then re tlo gare ba palla bo mo Europe Germany everything ne ba di 40 and then the allowance ne re tshola di 95,000 just go ba go hotel ke hore ka bo di airtime room service everything we want and then under 23 ne ba re fa bo di 35 to 40 jo re le ba di tax fame yona ne le teng ka roma je ne se everybody debiton everybody o mo South Africa wa tlo ipona na le wena ga ba go di mole
akusho ukuthi abantu bebamthanda kakhulu bebamthanda bekanamasupporta
jore dilo ne se di tshintsha le wena no bona pila gore ya bona sekeya ko dimonyana ya bona ntshe tshwanang
ke wa tsene polo player kuphela
ile ka ntsha deposit ya 80,000 and then ka le ka remi plus minus mo ma 18,000 then ka kenya sound plus minus 12,000 wa motho mo ba ka yona polo as the go ba le koloi ne se vele ke tlogetse go dula le mama le o kata mache go bona le bana le ena lo supporta le ntse tsela ka re mache ne se ke le busy ge le banyana ge ka re mme le banyana ba bangata ke friends ba fo banyana go spend ke spendile ke nana fo banyana ke spendile bo mama 100 ke shapile fo banyana je